ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngwamukele khona la ku Mr Red TV sengiphinde ngabuya ke funa indaba eyisematheni indaba ke nje etrendayo sohlala nami ngikuzele nazo namuhla ngiphethe ku double sematheni udaba kulithinta inkulumo eyenziwe yi DA iDA isikhiphe isitatimende esimayelana ke nesinqumo esithathwe yi-ANC izolo. iDA ithi ngeke izibe yiphathi yeGovernment of National Unity uma ke kusenala maqembu umkhonto wesizwe ne-EFF nayo ke lapha iPA. Izolo ke ANC ivezela ukuthi ke izokwenza uhulumeni obumba wonke amaqembu okuyi Government of National Unity. Indaba ke ye coalition government babeke sebeyibeka eceleni. So iDA kibisikhipha istatement isibhekise lapha kwi ANC ukuthi ke yona ngeke izibe part of Government of National Unity uma ke kunalamaqembu umkhonto wesizwe nayo ke lapha iEFF nayo ke lapha iPA. So izinto ke njengamanje zinzima ke for yona lapha iANC ngoba ke phela kumele ithathe isinqumo ukuthi ke yenze njani ngale statimende sayo ke lapha iDA. Udaba ke lolu lusemathini endumkhonto wesizwe uzoba ke lapha nomhlangano nayo ke lapha iANC. Endumhlangano wabo bavezile ukuthi ke bazobe bekhuluma ngayo iCoalition Government. Abantu ke lapha einkundleni zokuxhumana bakhuluma ke nje into eziningi ezahlukahlukene, abanye ke basho khona ukuthi ke iDA ayihambe, abanye basho khona ukuthi ke yili thuba le ANC ukuthi ke ihlangane nomkhonto wesizwe nayo ke lapha iEFF. Izoke indaba dingukuphathele zona ke lezi indaba ke isemathini, ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe, ake ngithike nje danke ngiyazi bongela.